Ndinikwe le ngxaki ithanda uba nobunzinyana. Ndicinga uba le ngxaki ayibekwanga ngehlobo elirayithi ngenxa yento yokuba kukho iinkcukacha endicinga uba aziphelelanga. Kodwa ndizawuthi masiyenze le ngxaki, ndizawubuya ndichazele kutheni ndicinga uba injalo. Basinika i-function ngu-f of x oyi-third degree polynomial is equal to a x cubed plus b x squared plus c x plus d. Plus d. Baye basixelele nee-zeros okanye xa unofuna uzibona zii-roots apho i-function yethu, ii-points apho i-function yethu zingu-zero. Ii-zero zethu abasinikileyo ngu-negative 1 no-zero kunye no-2 no-zero. Baye basixelele kunye nee-y intercept zethu. Ii-points zethu ngu-zero no-negative 2. Baye ngoku basibuze ngokuba u-a plus b plus c plus d uzasinika impendulo engubani. Zii-coefficients zone ngoku uyaziqaphela ke phayana. Masike senze le ngxaki siyibone senza njani. Into yokuqala into senza sayizoba kwi-graph le third degree polynomial kwenze siyibone into sithetha ngayo. Sawuzama uzoba sizobele y intercept masizoma. Sinyuse y intercept yethu leyo. Sobe kunye ne-x intercept yethu. Ngoku kwi-third degree polynomial kufanelekile kubekho ii-roots ezintathu. Ii-zeros ke ngoku zezi points apho i-function yethu ngu-zero okanye sasibiza ii-roots elinye igama. Sino-negative 1 yokuqala oqala u-zero, negative 1, 0. Osibini sino-1, 2, 2, 0. Zii-zero zethu okanye ii-roots zethu zombini. Sinayo ngone-y intercept yethu engu-negative 1, 2. Apho, negative 2. Kodwa ke ngoku le polynomial yethu injengemi-third degree ingaba nee-zeros okanye ii-roots ezintathu. Icacile ke ngoku xa ujonga phayana njengoba basinike ii-roots ezimbini ke phayana, ikhona i-root eshotayo njengoba sinezimbini thina phayana. Asizuyazi ke ngokuba ingaba phi, buyaqaphela phayana kulaa mzobo ndizobileyo la x y axis yam. Ingaba noba kuphi ke phayana. Mhlawumbi ingaba lapha kule ndawo okanye ibe lapha okanye phayana okanye ingafana kunye no-negative 1, 0 okanye ne-point u-2, 0. Asiyazi kodwa masike sithi mhlawumbi phayana zaziwa lo mzobo utyheli phayana kulaa point. Into esizayenza ngoku sizawuzama uzoba igraf yayo ingaba njani ngoku yale polynomial ukwenzele niyibone le polynomial yethu nezi-roots zethu zizawuba njani. Masiqale ngoku, sayiqalisa phayana mhlawumbi izawunyuka idlule iphinde inyuke ihle sike pha ku-y intercept iphinde inyuke kwi-x khade kwi-x intercept okanye abuya inyuke kanje iphinde ihle ihle kanje. Sininzi gqithi indlela sinoyizoba le polynomial kodwa mna ndikhethe uba ndinizobe libe nje. Kodwa kunyanzelekile igraf yakho isike i-x axis yakho kathathu ngenxa ii-roots zayo zintathu. Masijonge ngoku singakwazi ufumanisa intoni ii-coefficients zale graf. Eyona nto ibalulekileyo fane yazi kukho i-root esithathu sayibiza i-r, laa point ngu-r 3, 0. Zamba laa point ityheli. Asebenzisa elina u-r 3 ubonisa u-roots. Ke ngoku basino mhlawumbi negative f of negative 1 uzasinika 1 u-0 ithetha ukuthi ngu-x is equal to negative 1 uyi-root ke yena. Basino f of 2 sawunifumana impendulo ngubani ngu-0 izawuthetha ukuthi loo nto u-x is equal to 2 yi-root zii-roots zethu ke ngoku. Xa umntu esixelela nge-zeros ukuxela ii-roots ze-polynomial siyayazi ke ngoku kufanelekile ibe khona neyosithathu i-root kulaa point ingubani x is equal to r 3 R3. Ke ngoku basina e third degree polynomial apho as x values zethu zintathu zasinika u0 singakwazi uphinda sibhale ngokutsha le polynomial ngokutsha kohlobo ibe ngubani f of x uzasinika x plus 1 sanixelela ngokuthe ndibhala x plus 1 ngaphandle ngabhala x minus 1 parentheses phinda phinda x thabatha 2 phinda phinda kunye no x thabatha r 3 parentheses sifuna ufaka u a ngaphambili kwe parentheses masenza ngicela ngoba kutheni ndimfake le ba unophinda phinda zozontathu eza terms phayana bunofumana impendulo ngubani u x cubed uphinda phinda kunye nala a uzawufumana nje x cube mangiyambhalo a sifuna a x cube dina ndimfakele ndo loo nto la a kwenze ifumana u a x to the cube kude ndibhale kanje ngoku uba unothatha ufake u-negative 1 phayana u-negative 1 plus 1 uzasinika u-0 azibalulekanga ziwa ngubani kodwa izawuba ngu-0 la term zonke zizawuba ngu-0 uba uthatha u-x umfake phayana kwi-term yesibini uze equal to 2 izawuba ngu-0 la term yesibini zonke ezinye azibalulekanga izawuba ngu-0 nokwazo nakhona bunofaka u-x is equal to 3 phayana le term yokugqibela izawuba ngu-0 la term isithathu zonke zizawubangelibe ngu-0 siyayazi ke ngoku laa polynomial lithi pha phezulu inobhalwa ngolu hlobo ndiyibhale ngalo uba sinokwazi ufumanisa le root ngu-r3 singakwazi uphindaphinda zonke ezi terms kwenzele sikwazi sifumanise ezi coefficients zethu phayana kulaa polynomial libona pha phezulu ke ngoku enye into esinosinceda kakhulu banike i-y intercept kwi-point 0 no-negative 2 basixelele u-f of 0 ungu-negative 2 uthetha ukuthini ke u-f of 0 f of 0 masimbhale f of 0 uthetha ukuthi xa sinofaka u-x u-0 kwindawo ka-x lutime xa zawuba ngu-0 neyesibini izawuba ngu-0 neyesithathu izawuba ngu-0 sizawushiyeka nalaa d kuphela u-f of 0 uzasinika impendulo engu-d okanye singayibhala ngehlobo u-d is equal to negative 2 d is equal to negative 2 sifumene ke ngempendulo ka-d u-d is equal to negative 2 ke ngoku sizawuzama ufumana laa r3 uba ke ngoku u-d is equal to negative 2 xa sinophindaphinda eza constants r3 u-negative 2 no-1 kunye nala engenxa yena uzawuba yi-constant naye kufanelekile sifumane impendulo engu-negative 2 masiyivale kahle kwenzele niyibone le nto ndiyithethayo kahle ndizayiphinda ndibhale laa expression phayana ndizawuphindaphindla e kunye nala term ngaparentheses yokugqibela ndizayibhala ngalo mbala ohlaza kwenzele niyibone saba no-x plus 1 uphindaphinda no-x thabatha 2 uphindaphinda kunye no-a uphindaphinda nala x zawuba no-a x thabatha r3 yimani nto ndiyabhuda njena la a uzawuphindaphinda nala r3 sinube no-a r3 le nto iyafana la expression iyafana kunye nale ihlazi sizantsi f of x is equal to laa nto iyafana expression ilihlazi nale ityheli phangaphezulu ngoku ke ngoku xa sifuna u-r3 into efanele siyiqaphele into yokuba ezi constants zontathu xa unoziphindaphinda kwenzela ufumane la nani u-negative 2 ka-d okanye laa d u-negative 2 fanele uphindaphinde zontathu za-constants ezi uzibonayo fanele zibe equal to negative 2 ubuzawuphindaphinda inani kunye no-x uzawufumana noba ziziphi za terms ntathu phaa kodwa ubufuna u-a x cubed uzawufumana uphindaphinda la term yokuqala nalena kunye naliyana uzawufumana u-x cubed xa ufuna i-constant ngoku uzawuphindaphinda i-constant zodwa xa ufuna ezizimbini sisiphathini i-terms ungaphindaphinda inani kunye no-x okanye no-x uzawufumana ezi terms uzibona xa nophindaphinda ke ezi terms kwi-parentheses kodwa buyandikholelwa uba u-1 kunye nala 2 kunye nala yimake ngandibhudleni masibuyele masisuse la lasekile phaa kula negative 2 la negative 2 wonke no 2 ted kunye na negative ar 3 finally ke lasinika impendulo engu negative 2 singakwazi ke ngokufumana impendulo ka r 3 imag masibhale kahle kwenze niyibone le ndiyithethayo saba no 1 ophindaphindaphinda no negative 2 ophindaphinda no ar 3 la negative no negative phinda nozasinika upositive so sikubhala upositive fanelekile isinika impendulo engu negative 2 la d negative 2 ke ngoku xa sizawubala ke ngoku ndinyuse le nto sizawuba no 2 ar 3 is equal to negative 2 sizawuhlulahlula amacala amabini ngo 2 a sizawuba no r 3 is equal to negative 2 negative 1 over a asifumenanga ke impendulo epheleleyo ke apha ka-r 3 kodwa sifumene u-r 3 in terms of u-a singakwazi kodwa uyisebenzisa ke le mpendulo apha uba sathathi laa r 3 simfake simbona phi omnye u-r 3 phaa kulaa expression ilihlaza uba sinoyifaka phaa u-r 3 uzasinika ntoni uzasinika intoni kanye kanye mandiyibhale kwenzele sibonze ibhalwa ngalo mbala ublue u-f of x uzawuba ngu-x plus 1 ophindaphindwe no-x tabata 2 ophindaphindwe kunye no-a x sawufaka u-negative 1 over a kwindawo ka-r 3 izawuba ngu-negative a ophindaphindwe no-negative 1 over a izawuba ngubani ke loo u-negative ophindaphindwe no-negative uzawuphinda ngu-positive u-a ohlulwehlulwe ngu-a izawuba ngu-1 sizawushiyeka nempendulo engubani engubani izawuba ngu-1 qha impendulo ethu phaa izawuba ngu-plus 1 izawuba ngu-a x plus 1 plus 1 sizike sathatha laa r 3 is equal to negative 1 over a samfaka kulaa ndawo ka-r 3 masiphindaphinde ngoku masiphindaphinde ke le expression kwenze sifane sisuse ezi-parenthesis sizawuba nobani u-x plus 1 samphindaphinda la x tabata 2 sawuqala ngezo zokuqala sibhala ngumbala utyheli izawuba ngu-x squared x uphindaphinde no-x plus 1x tabata 2x uzanika impendulo engu-negative x ke ngoku sizawuba ngu-x tabata 2x negative x asinika u-negative x uzawuba ngu-1 uphindaphinde no-negative 2 uzawuba ngu-negative 2 zii-times zihamb zokuqala ke zintathu fanti zikwazi uziphindaphinda eza times kunye nala ax plus 1 plus ax plus 1 zambhala apha ezantsi ngu-ax plus 1 ndibabhala apha ezantsi ndibhala nje kwenzele ndizebhala ngoli hlobo nje kwenzele nje utshintsha izinto 1 ophindaphinde no-negative 2 uzandinika negative 2 1 ophindaphinde no-negative x uzandinika negative x 1 ophindaphinde no-x squared zawuba ngu-x squared ndizayo ke landela ke ngoku u-a x ophindaphinde no-negative 2 uzanika 1 negative 2 a x zambhala ngaphantsi kalo x negative 2 a x u-x ophinde no-negative x uzawunika u-negative a x squared zambhala phantsi kwe-x squared u-a x uzawuphinde no-x squared zambhala phaa ngaphambili ngo a x cubed ndikrwele umce ngoku sasidibanisa ezi terms zonke ngoku u-f of x wam omtsha uzawuba a x cubed ndizawudibanisa ngoku la x squared kunye na negative a x squared a x squared thabatha a x squared thabatha a x squared izanika nza plus parenthesis 1 thabatha a x squared sizawuba ngoku nezaa terms zimbini unegative a x odityaniswe kunye no-negative 2 a x okanye unegative 1 x thabathe negative 2 a x singayibhala njengolu hlobo mhlawumbi negative 1 thabatha negative 2 a x sasibhala unegative kuqala negative parenthesis 1 plus 2 a pino pino no x sibe no 2 ngoku negative 2 negative 2 wakati janiswa nga neyiphinyi term ngoku nansi ngoku I solution okanye impendulo yethu ye polynomial okanye expression esayifumana kodwa ingxaki njengoba sithi wasekuqaleni ba le ngxaki ayibekwanga kakuhle ngoba ndingakwazi ukhetha noma nguphi u-a phayana noma nguphi u-a ndingakwazi ukwanelisa eza constraints bendinikiswe bendinikwe kwasekuqaleni ngafana noma yiphi zonke i-constraints mhlawumbi uba bene-constraint no-a is equal to 1 okanye b is equal to 2 okanye a plus b is equal to c benza kwazi ufumana o-a aba o-a u-a othile kodwa ngenxa yento yoba ehlobo ebengalo u-a ndingafumani noba nguphi ngaba ngoba nguphi ndiyoqala ngu-a izawuba ngu-b le term le ndizawuba izawu ngu-a lwana nale yesithathu izawuba ngu-c ke ngoku uyabona ngoku ndingakhetha noba ngowuphi u-a mhlawumbi ndiza kwenza umzekelo ndizawukhetha noba yiphi mhlawumbi ndizawukhetha u-a is equal to ndingakhetha noba ngu-a is equal to 1 mhlawumbi sikhetha 1 u-b uzawuba ngubani ngoku b is equal to 1 minus a izawuba ngu-0 ke lo u-c emake u-c ufaka na negative 1 phambi kwala parenthesis u-c izawuba ngu-1 plus 2a u-2a plus izawuba ngu-2 plus 1 izawuba ngu-3 phindaphindana negative 1 izawuba negative 3 c is equal to negative 3 noma sinza ntoni u-d uzawuba ngu-negative 2 besisimfumene ngasekuqaleni uma sifaka u-a is equal to 1 la mpendulo besibuze yona la mbuzo besibuze yona la a plus b plus c plus d uzawuba ngubani 1 plus 0 ngu-1 sithabathe u-3 izawuba ngu-negative 2 sithabathe unye u-negative 2 uzasinika u-negative 4 nantso ke impendulo sinoyifumana mhlawumbi yenye impendulo sinoyifumana mhlawumbi singayitshintsha u-a ibe lelinye na mhlawumbi ebeliqhezu okanye sitshintshe mhlawumbi ndingenze u-a is equal to negative 1 mhlawumbi so a is equal to negative 1 izawuba ngubani i-coefficient zethu a b no-c b izawuba ngu-negative izawuba ngu-2 1 minus a 1 minus minus 1 ngu-2 u-c izawuba ngula 1 plus 2a izawuba ngu-c izawuba ngu-1 impendulo yethu u-d ngu-negative 2 ke wayena ke besimbali yasekuqaleni sizawuba no-a plus b plus c plus d asinika impendulo ngu-negative 1 plus 2 ziyazawuba ngu-0 2 plus 2 izawuba ngu-2 minus 2 ngu-0 asiyazi kanye kanye eyona mpendulo beyifuna kodwa singayifumana noba ngephi impendulo ikwazi impendulo na eziyana sizifumene angoku mhlawumbi masizobe kwigraf basithatha ezi coefficients zokuqala kwasithathe u-a is equal to 1 sizayibona if bawo sino-a is equal to 1 u-r3 uzawungubani sibhale r3 hayi mandibhale for leyo kuqala nje kha u-a is equal to 1 u-r3 uzawuba ngu-negative 1 negative 1 izawuthetha ukuthi sizawuba ne-repeated root sizawuba ne-root ephindaphindaneyo kwindawo ye-1 kulaa ndawo kwa-negative 1 asizuba nee-roots ezintathu kwindawo ezohlukileyo sizawuba nee-roots ezimbini sizawuba nee-roots ezintathu qha i-1 izawube iphindaphindaneyo masiyizobe ke le nto kwenzeke niyibone kakuhle masizoba leyokuqala xa sino-a is equal to 1 i-equation yam i-polynomial izawuba ngubani izawuba ngu-x cubed x to the third akekho u-x squared ke nje mbona sizawuba no-negative 3x ugqiba kwethu negative 2 imake masizobe zombini ixesha elinye kwenze nizibone phana kwigraf sawuzoba lena ka-a is equal to negative 1 sawuba negative x cubed, negative x cubed. Kwamu ndibeno plus 2 x squared. Sizabano plus x. Ndo x plus x tabata 2. Zizo zoyi 2 ke ngokweza graph zethu. Masizizobe zasinika ntoni. Nanso ke yokuqala isika ku negative 1. Nanso ke neyesibini. Uzuqaphele ngoku zombini esi graph ziyonelisa ezi constraints sizinikiweyo. Zine root pha ku negative 1. Ziyayisika ne y intercept ku negative 2. Zinayo ne root phayana ku x is equal to positive 2. Njengu yaqaphela phayana. Naleyo sibini uyayibona ineyosithathu i-root yona engephindaphinda nanga. Le yena yokuqala ine double root kanye ine root ephindaphinda nayo kwindawo one. Hayi ke le problem inike umdla ngenxa yento yokuba ayinampendulo inye kuphela.